Ugwaruka rugera ku 10 ko mu mugwi Imboneza FC ruhurikiye mu shyira hamwe New Generation rirongowe na Pasteur Dieudonné Nahimana rugiye gufata urugendo rwerekeza mu gihugu cha Qatar i Doha mu gikombe cy'isi cy'abana bahoze mu ibarabara. Ibyo byashikirijwe mu kiganiro cyatanzwe ku banditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya kane Gitugutu umwaka 2022 nk'uko bishikirizwa na Harushimana Teddy yatanze ikiganiro.
Mugwi Imboneza FC usanzwe ukurikiranwa n'ishyirahamwe ry'Imboneza yitwa New Generation, yuko uwo mugwi Imboneza wasuye kandi kwizigirwa kuzosubira kandi guserukira kino gihugu cacu muri izo nkino zizobera Doha Qatar muri uku kwezi kw'icumi kuva ku igenekerezo ry'indwi kugeza ku igenekerezo rya 17. Urumva umugwi wacu Imboneza bazohaguruka ku munsi wa kane, ku munsi wa kane igenekerezo rya gatandatu Gitugutu. Bazofata indege isaha 11 n'iminota 15, urumva ayo niyo masaha. Hanyuma bace bagaruka igenekerezo rya 18 atagihindutse isaha 5 n'igice bazoba bagarutse. Ayo niyo yandi makuru nababwira ku bijyanye n'uyu mugwi. Hanyuma ikindi nababwira ni uko uyu mugwi uzoba kandi witwaje ubutumwa. Hariho ijambo bifuza gushikiriza amakungu. Iryo jambo rihagaze hanini cyane ku bijyanye n'uko umwana wese akwiye kwiga, akwiye kuronswa ibya nkenerwa byose kugira ngo amashuri yiwe ariko ariga ashobore kuyiga atakibazo na kimwe afise. Mvuze ibya nkenerwa kuvuga ngo kuronka icyo afungura, kwivuza mu gihe akiswe n'amagara, mugabo kandi no gukingirwa mu gihe ariko arahohoterwa. Ubwo rero bwo butuma uyu mugwi w'Imboneza uzogerageza gushikiriza abategetsi batandukanye. Rero kakaba ari akaryo keza ku gihugu cyacu cy'u Burundi gusubira kandi kuvugwa mu makungu, no kugira ngo abatazi kino gihugu bashobore kukimenya no kukigendera, kumbure no kubaho amasezerano meza hagati y'igihugu cyacu cy'u Burundi n'igihugu cya Qatar. Murakoze.
Harushimana Teddy arahumuriza abibaza ko igihugu cya Qatar coba kiri mu bihugu bicitayeho agateka k'abana, akavuga ko atangorane ubwo rwaruka rushobora kuzogirirayo kuko amakuru yaho bamaze kuyaronka.
Urabona koko yuko ibijyanye n'agateka k'umwana yuko atazohavaga aho nyangwa, nayo mpamvu rero twaje dufata iyo ngingo yuko tuzo kwitaba izo nkino. Umva rero twavuga muri rusange ku bijyanye n'agateka k'umwana n'agateka kubahirijwe muri kirya gihugu. Ni nayo mpamvu no mu byo tuzokora no mu byo tuzogerageza gushyira imbere mu kwerekana yuko no guhamagarira amareta kubahiriza agateka k'umwana. Nababwiye yuko n'icyo gihugu cya Qatar kizaba gifite umugwi w'abana bazokina hamwe n'abandi bana. Umva icyo ni ikimenyetso cyiza cy'uko icyo gihugu ku bijyanye n'agateka k'umwana basanzwe babubu navuga ni basanzwe babubahiriza ako gateka k'umwana, kuko iyo bitaba uko nawe nyine bari guserukirwa mu ncamake n'ivyo bishobora gukoza.